limeli qiniso ongafuniwe kaye kufa hayi kufa mfimfi qiniso mina yalimeli ongafuniwe kaye kufa indlela okwenzwe ngakhona futhi uyakhumbula uMatshabalala esolu chamise sithi I selection of your candidate Chamisa was wrong. Kuyafanana lakhathesi. I selection of senators and peers ngokomzekezeke kuphela. Umsuzo okunukayo kuyanuka phu. Kuyanuka phu kuyahlanzisa. Okuka Chamisa kungcono kakhulu. Akulandaba noma sekufile. I mean ukuthi mina ngimuntu nje okhululekile. Akulanto enzisa ubuhlungu lapha sikhuluma ngento. Esiyenza ke lamabizo ethu phela akhanya khutshwe izolo olalongo bekulamabizo ethu la akhitshwe izolo ngudevula sikwazi ukuthi udevula wangkhona ngupho okhiphile devula oy signatory ube wele mvume ukuhambisa amabizo mind you uSengezo was not alone entweni le bebengu 3 entweni yona le ngenxa yabantu abathanda izizekezeke zona lezo bahugulela u SG eceleni bafakana ngoba boyfriend ngobuni omunye le 3 khona apha ku parliament lithi sithule kuyini okuzalungiswa ngumthwakazi nxa abantu besenza so vela siindawo njengomthwakazi ishona lizabusa thila sazi hlalani likwazi khona lokho ishona lizabusa thila sazi ngenxa yokuthi lina liyenza into zezizekezeke kuphela
hayi vele into ezizekezeke azisebenzi kayizini umthwakazi vele kasoze aphumelele ngakhona lokho okwenziwe akusoze kwafakwa aphumelele okuyinto kamthwakazi lokho ngenxa yezizekezeke lezi thina sithi siyalungisa njengomthwakazi izizekezeke zizodilisa khuphile uyisiyelele sokucina uyisiyelele okhupha amabizo ethu akade khona uyisiyelele sokucina isizekezeke lesi
Mtshaba
manje mina ngiqhuma shut up angizondanga ni right njengensukwini vele ngiphila in life engcono futhi kudlule yakho wena mlandu hlala ukwazi khona lokho hlala ukwazi vele I'm not power hungry zona lezi abazidrivayo ngiyazi driver so mina lapha ngikhuluma I selection of senators and peers kusebenzisa izizekezeke manje kanti ufuna ukuzwa ngani ufuna ukuzwa ngani ufuna ngize ngiphume la ku TikTok kumbe ngicela ijournalist lizothatha i video ngikhuluma ubona ukuthi ngikhuluma ngi serious isizekezeke sesisebenzileyo manje nxa kungela sizekezeke ubona ngani umuntu beza ngena yi ngabe ngavula la migwaye engxenye beniza ngena manje kwayala ngiyenza isizekezeke into ezinukayo lezi hayi kanti wena ufuna ukuthi ngimeleni hayi ungathi vele ilokhu zenini kusasemasinyane hayi akula masinyane awena vele vala ushut up la vala nje ushut up vale nje kuyingidana kwakho lokho kuvale vele ungakhulumi lutho ngento eqondane lathi akuqondana ngalawo vala ushut up awungasodabu candidate sengutshelayo vala ushut up simple uvale nje ushut up wakho una ishona lelana elakhuluma likhuluma inhlamba lelana yelisupporta lelana full time ongaba le number zakhe kanikeze sike sironge into ongaba le number zakhe kanginikeze kathesi sike sironge into la uvunyela ukukhuluma ngendlela ofuna ukukhuluma ngawo uvale lo mbana qanjwa ngabizo lo muntu so ngakuthatha ku77 vele kuza kuhlupa kakhulu Just ignore kuyadlula ku right kunje sixoxa kunje lama stress lama BP abi khona simbu so wena ungathatha into ekhulunywa ngumuntu wonke uyenze yakho kwakho lokho kwakho lokho namlandu lawe ngetotorozi yakho akuyekela ukukhuluma into ezingayisizo la siyazixoxela thina lapha ula muntu oqamba ibizo lomuntu akuvalo kuyingidi kwakho lokho ngikhuzile nje kudala yekela ukufuna ukukhwezela izinto ngento ezingayisikho kudlulayo kuyadlula and this is politics and so ukhulumani kona apho uzama ukuthi athini yena lo ulinda osuzama ukumchasisela ngamanga chiyana lokuxabanisa mlandu fika izolo engxenye kungaba yitotorozi yakho yikho lawo abantu abonikho lawo waqotshwa maybe lawo sayisebenzisa kuhle itotorozi yakho uma fika izolo uright anti ukukhuluma iqiniso ikho kuvalayo uma fika izolo uyiswivele uma fika izolo uyiswi yenza kubonayo mlandu
uzathatha into ayenze yakhe ngokwakhe lokho ngokwakhe ngoba abantu siyazixoxela lapho ungayithatha iyenze yakho zindaba zakho zindaba zakho akula umuntu oqamba ibizo lomunye umuntu la so ngokwakho lokho
azwana zwana baba zwana baba mina nganqunulwa kudala kungela lo one on support ayo khona so lami ngiringi right nqunula kulandaba lokho mina kula lo one on support ayo kugenga yonke yona le ngangingigema zibonela so sokubuhlungu kwakwabanye kimi kwakumnandi nginqunulwa lami benginqunulwa baba hamba kuma internet ucheke ucheke ngosoneni moyo ubone ukuthi benginqunulwa njani ngilandwe endlini la abantu befuna ukuzombulalela endlini la so akulanto emangalisayo lokho abafazi vele wakwababona besekelana abasekelani mina ngime ngaqala ukunqunulwa kulabo so kuyafanana lokho
yala hayi but angitabona ukuthi wena kathesi ukhuluma ngento oyicabangelayo awulabo ufakaza ngesinxa wawungurefu wena kuleyo mcimbi anti uyabona kodwa nxa wawungaso refu uyacabangela la anti uyabona so mana ke wena udile mhlambe le pen yakho ngenye indlela hayi kube uthethiso mama phambi kwethu hayi ukuthi kumbe anti uyabona singaqala ukuthethisana futhi la mhlambe sesithethisana lawe awusoziphatheke kuhle lawo anti uyabona awusoziphatheke kuhle
kati vele wena uzangithethisa ukuthi uyini yabo vele wena usuzangithethisa ukuthi uyini yabo wena woba le ndlela nje yokukhuluma kuhle lami mina ungaharasi vele ngaphandle nxa ubengabafazi bakho mani yikho lapho ngangaharasa khona ngikhulumela kuhle hayi khona ungikhulumela ngathiwa umbe la uyabakhwela ngikhulumela kuhle singabantu sonke ngikhuza kuhle nothi ubusungifakele into zakho ezingaqedakaliyo ngikhuza kuhle simbu
hayi kodwa-ke dadewethu mina i-understand your frustration anti kuphela nje osokungani akumphathi kuhle i-language anti uyabo and then siyasikhuza obaba lapha nxa bekhuluma kubi ngabomama but nxa wena sokungumama uzama ukunqunula abanye omama amboni ukuthi uhlala kuhle anso admini nje lami ngiyadlulisa la
nontshele kuhle ngoba la ungabuye uhayihayi lami ngiyaba hayihayi kufuze vele sinxa singabantu sihloniphana kula mntwana omunye umuntu lapha so kuqakathekile ukuthi abantu sikhulumisane kuhle simpu hayi khona ukuthi ungabuyisa uhayi lami anyaba hayi shemu alapho vele angidlali nyaba hayi but la ungantshela kuhle lami ngizalalela njengomuntu ungantsheli njengenyamazana so inyamazana kanti usuphinde ubuyela futhi entweni yona leyo mlando usuphinda futhi ukhuluma ngento yona leyo umbuzane mina umbuzane khonapha suthaba kakhulu nyakubona itotorozi yakho simile sibili ngiyayibona sumbuzane khonapha sesozakhuluma kubi ngami ngizamtshela nge-gear box kanina I rest my case I think sengiqedile asafuna ukuze umuntu othi nyonyoro nyonyoro khonapha mina vele ngithanda umuntu okhuluma lami kuhle ungakhuluma lami kuhle soganya kulalela ngiyagoqi umsila gaya lami ngilenye i-pride enzima kabi but ungantshela kuhle njengomuntu as long ungantsheli njengenyamazana I will understand you better anjo mlandu khathisa nto yabona ukuthi you are now talking lapho ngiyakusaluta lapha sengivala umlomo wami mina vele ngifuna umuntu ongikhulumela kuhle mina hhayi ungangikhulumela kubi hhayi lami ngiyakukhulumela kubi kathi siyancengana ngeke vele sincengane shit bagangile sibili bagangile abantu abathanda izinto bethathela izinto phezulu belahla abantu abayibo ababizayo ukuthi buyanini senze into leyi namhlanje bona sebezibona bengcono ukudlula umuntu lo wababize entweni ukuthi madoda silungiseni ubulawayo bona sebethathela izinto phezulu ngenxa yokuthi bafuni izikhundla bafuna zona izimota zona lezo ama-GD6 ababuye thina so sibaboleke thina ama-GD6 ethu mani bayekele ukuba lamagovu amagovu uthola abantu abaleziso ezinkulu befuna ukuzimangalisa la rubbish zabantu
ndikuthi sebathanda amanga bayawathanda bewakhulise istede ukuthi abantu becorrectane bayekela amanga lezi zekezeke zabo lezi ezinyanyisayo
vele khona empilweni ungabona ubiza umngane umfaka ezintweni uthi usumfakile umngane ezintweni umngane bese kubetraya vele uhlubona ukuthi vele
okungumngane kwangkhona vele kuyidoti rubbish uthola ukuthi vele kulamagovu abantu abatshelele usengezo eceleni ngenxa yokuthi bona bafuna izikhundla bafuna ukuthi bengaxotshwa ezilojeni zabo kumbe ngapi kumbe ezikweredeni zabo asikwazi but siyakuzwa at the end of the day usengezo lo siso lo mhlanga lo unyathi yini iba abanyikazi bento le kodwa namhlanje abantu bafuna ukumbuluza la kulabala lesindebele nalilenhlamba kati kebe kukhulunywa amanga yini ngesindebele akulanhlamba esindebeleni kati singathi gwayi lakho yabungelalo yini hayi ngiyabuza kumbe ngithi khanda lakho yabungelalo yini bengikhangelele ukuthi into ikhekhe lakhona phela lishewane ikhekhe langkhona lishewane labo bona laba abazithi emzabalazweni umzabalazo womsuzu baningi abariski impilo zabo phela labo bekumele ikhekhelele lishelwane nothi ukuthi kulihle libanjwe ngabantu abayenza izizekezeke kuphela bengithumela omunye ngisithi khona sikhathele ngamanga lezi zekezeke ezenzakalayo lapha abantu bangenisana ngamagwadlana abo lawo yikho ade ngithumela omunye umuntu nxa ufuna lalela lakho akulandaba pho manje kanti manje uchamisa abantu wayehlukuluzelwani kabuhlungu kangaka bona bekwazi ukuthi bayenze into edlule kaChamisa uhlutshelweni ke manje uChamisa uhlutshelweni bantu ngaze ngamzwela bantu wahlutshelwani nxa abantu besehlile ukucorrecta into eyayenziwa nguChamisa sebeyenza times 1000 bona akubona ukudlala lokhu amatope lawo